How are you, Mshana?
I'm blessed, Baba.
I'm blessed and highly favored. Yeah, no, so usuku lohle namhlanje ke siqala inyanga, siqala uMarch. Sesuvalelisile ku February ke inyanga yothando ke. Bakithi nebesizalwa ke ngaye bekulu uFebruary. Paseka nini this time? Ningu March noma ningu April?
Maybe April ma ukuthi ikhona.
Lohlala likhona nje. Normally ngekho lohlala likhona.
Yeah. Khona ke kube into engajwayelekile last year we singakwazi ukuhlangana ke. Singakwazi ukuba nephasika. Bengajwayelekile.
We celebrate and sifunda okuningi through i-coronavirus. Sifunda uku-appreciate one another and celebrate one another. It is a very important thing ukuthi sikwazi ukwenza lokho. Sibonga ukuthi no. Yeah, God is good, God is wonderful, God is glorious and usenzela zonke izinto. Kufanele ukuthi ubonge. Yabona le ndaba yokubamba amaqhubu nokuba nenhliziyo ezibuhlungu nezinto ongekho confirmed ngazo. Into engasebenzi leyo. Safanele u-enjoy namhlanje because awazi ukuthi lizoshona namhlanje ukephi. Noma lizoshona kwenzakala. Ngicabanga ukuthi abantu fanele sifunde yilento le yokwazi ukuthi to be determined, to be a go-getter, uyazi into oyifunayo, nanokuthi ke whatever it costs for me to get that thing, I will get it. And kumnyama kubomvu baye basho kanje.
Ukwazi kanjani ke ukuhlukanisa amaphimbo akhulumayo ukuthi leli phimbo lelakho noma leli kaNkulunkulu noma leli kaSathane. So besakhuluma ngokuthi people abadiscouragekayo along the way ukuthi maybe kungenzeka ukuthi uhamba nezwi uthi ubamba izwi likaNkulunkulu, then along the way izinto zingabe zisenzeka ngale ndlela uNkulunkulu abekade ekutshele ukuthi zizokwenza.
Izinto ezithize ukuthi no mangabe kubanda kanjena, so kufanele ukuthi ke umbathe blanket even nasentweni eziningi, uthola ukuthi kuthiwa uzohluleka lo makanjena. So yonke leyo nto le, it gets into you. Ingqondo yakho iyakwamukela, ingqondo yakho iyakufunda. Ingakho ngize ngithi mina sivumise ukuba o professor belokhu be-poverty because since you were young kade utshelwa nje kuthiwa hhayi, hambe oboleka amakhelwane, hambe thatha ukuthi, hambe ocela u-anyanisi, hambe ocela uke. Ingqondo yakho iyayijwayele le nto ukuthi kuphilwa ngokuboleka emhlabeni. Awukwazi ukuphila ngokheshe, awukwazi ukuphila ngalokho nakho, kodwa uphila ngokuthi uhambe uyoboleka. So one of the things eyilimaze kakhulu ingqondo yethu, ingakho kuthiwa nje poverty is a state of mind. It's something that's of your mind. So noma ngabe yini eyenzakalayo, ukwazi ukuthi wena uzophiwa, uyakhangezwa, uyafunwa, uyasiphumfiwa.
Church wake wakhuluma ngalo ukuthi-ke there are like about one of my members amaningi ebandleni, but they were able to build the church. I don't know ukuthi ke which race or imaphi ama beliefs abanawo containing ukuqala ngunkulunkulu containing ukunikela, but then uyabona ukuthi when you grow up in a community where sikhula ngokuboleka, sikhula ngokuswela, sikhula sazi ukuthi empilweni kuyashikeka, and that mentality goes even to the church. Yabo, when you find ukuthi like sibaningi esontweni but there is no change kangako esifika nalo, and then you will see the church elinama members I few, but with that quality, angasho ukuthi quality because both quality and quantity is needed, but with those people who have ama beliefs ukuthi you honor uNkulunkulu and they will be able to do things, bakhe ibandla banikele ngakho konke abanakho, and then the church will grow, lenze izinto eziningi. But here uthola ukuthi sibaningi but there is no change kangako because sifundisa ukuthi we are dependent uNkulunkulu.
Dlala indima enkulu kabi, yabona where you grow up. It's ingakho baze bathi-ke isihlahla ilokhu i-aphula luwela ukude kunesihlahla. Yabo, that means the influence, you will be like your parents, you will be like your siblings, you will be like i-community ovela kuyona. Yeah, so leyo nto le, it will affect you, you like it or not, it affects you direct and indirect. Yabo, so ibalulekile le nto ukuthi ke you as a person educate yourself.